이것이 내리 바라죠 보이게 보이까지 넘버리블 이거 엄청 맑혀 바라죠 보이게 보이까지 넘버리블 이거 엄청 유리오 바라죠 보이게 보이까지 넘버리블
신하게 바리만 어게로 Tabu chino
wanya ne me mama nata tama no mabu ekere mo
ibo itu wanya madona ora
wanya le
chedira ka we
wanya le
mama si apira
wanya le chine ne nu mama nata tama no mabu ekere mo
one utano we mnure kuona kwa mo ebube mbari we umewe imati Jesus.
Amara gitawara mo, amara gitawara
Diana Muamotim, Lenon Diana Muamotim, Lenon Diana Muamotim, Tina knows it to me. We're ending a song, Martin. We're ending a song, Martin. We're ending a park of you. Oh, yeah, Bali to go.
n'ala mma ke na saru sabili kwali chiaze he manu obili kwani mele anuwa ebubeli kwe obili enoze o una una no mizela lo boyi una una mizela wa lo kwa modika ya obilo kwani mwa depending dwa ga me feel to ku nyamere ku to ku roi ndilila nebo chono no wanka ebubeli kwe obili kwani sudo onu kurun joka ge kunna ọkwa gị chukwu nke n'obi gosiri zi ọkwa gị chukwu nke na-ekwuru m anụ m lee na ndị ndụ aga ma ọ bụ ga bụ ofufe chukwu onye nwụrụ anwa bụ ife chukwu
ọkwa gị chukwu nke na-ekpe ikpe ziri ezi ọkwa gị chukwu nke na-ekwuru m anụ
Thank you. Sorry, Ramakerebo, Ramakerebo.